Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Kubikwe ukuthi zimbi izinto ezweni lase Ukraine njengoba isimo semabhekedwana. Kubikwe ukuthi abatapi bami ngenhla njengoba kubengena bephuma emizini yabantu kanye nasezitoro bezidabhela. Sebexake ngisho amasosha ngakho ukuzidabhela. Amasosha sezathatha isinqumo sokuba maye kubamba akubophele esigcotsheni abe bese ekushiya kanjalo. Abantu ke bayihleke kakhulu le ndaba khona lapha enkundleni zokuxhumana. Abanye bebesho ukuthi abantu babulawa indlala futhi ke banovalo lokuthi bazo ubulawa indlala kungakho ke benquma ukungena emizini yabantu kanye nasezitoro bezidabhela. Abanye abaningi ke bebekhumbula isenzo selooting yaseNingizimu Afrika. Mina bafethu ngofisa ukwazi ukubhalwa kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section ukuthi ngabe ku-right now kuba bahlali bezidabhele noma nithi nje cha abasosha enza umsebenzi omuhle kakhulu. Siqedeke le ndaba khona lapha kwi-comment section.